kubaramutsa mwese mba muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turi ko turabashikiriza sangwe kaze mu makuru agezweho ayavurwa ndetse n'ivyumviro by'abamwe mu bantu batandukanye tugiye kugaruka ku makuru avurwa cyane ku mukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye bamwe bamwita se barundi kandi bamwita umuntu asabana na bose yicisha bugufi kandi atishira hejuru turaza kugaruka kuri bimwe mu byo duhejeje kumenya kubirabana n'umukuru w'igihugu cancane ku ngendo yama yagiriye mu mirima abarimenye bamwe bati Evaristo Ndayishimiye kwama yagendeye imirima yirigwa yirukanka mu mashamba n'ibihuru ivyo ntaco vyofasha mu iterambere ry'igihugu ngo kuko ivyo birafise ababijejwe ari ubushikiranganje bubijejwe ndetse n'abashikiranganje bategeretswa gukora ivyo bintu abandi bati umukuru w'igihugu ntago yarakwiriye kwifata nka gutyo ngo biratuma umukuru w'igihugu abantu bamusuzugura ndetse bikaboneka yuko ngo abariko ari maramaza ese ivyo byo bari byo ese amakenga ku ngendo umukuru w'igihugu yama yagiriye muri ivyo bikogwa vy'uburimyi cancane bivurwa yuko ngo ataragwiye kubikora kuko ngo birafise ubushikiranganje bubijejwe ivyo byose turaza kubigaruka ko ndetse tuze no kuraba n'abamugereranya n'umushikiranganje wa mbere wiwe arenga yome bunyoni adakunda kuboneka ndetse ngo wewe yama yibereye mu biro vyiwe ngo akanaboneka gake agiye mu bikogwa binini binini cancane nko mu bikogwa birabana n'amahinguriro ndetse n'ibindi bikogwa biboneka ko ari bikogwa binini binini ivyo vyo bari vyo bituma bamwe bashobora gusuzugura n'umukuru w'igihugu turaza kugaruka kandi ku mutekano w'umukuru w'igihugu nkuko bamwe babivuga ukubona umukuru w'igihugu ariko arirukanka mu mirima arirukanka misozi ndetse aho ngabarimye baba bari byose ngo bishobora no gutuma umutekano w'umukuru w'igihugu ubangamirwa ivyo turaza kubigaruka ko n'ivyumviro vya bamwe nabandi tuze no kuraba nabakurikiranira hafi ibivurwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wiwe wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni ari n'andi makuru yose yavurwa ibya nino kam gihugu c'u Burundi turaza kwigaruka ko twe yaguteguriye cutegerezwa gukora conyene nuko bo barafyonze kuri sabone igihe cyose dushize ku inkuru igushikira mu bambere ga aho umukuru w'igihugu yabonetse muri gihinga ni mu ntara ya Mwaro urugendo yakoreyeyo rero rukaba rwatumye bamwe bibaza bitari bike habonetse abasanamu ndetse umukuru w'igihugu hariko araganiriza hagirana ibiganiro n'abarimyi ndetse yagize n'ico abasaba ariko bimwe mu by'abantu bamwe batanguye kwibaza ni guki umukuru w'igihugu yama aboneka mu bikogwa nk'ibi ndetse mu gihe ivyo bikogwa by'uburimyi bifise ubushikiranganje bubijejwe nimba hari ibitagenda neza canke nimba ari ivyo yipfuza guteza imbere ngo vyagacishijwe mu bushikiranganje bubijejwe ngo guki umukuru w'igihugu abariko arisuzuguza ndetse ngo arandimaramaza gusumbya ivyo bamwe babifatiyeho bavuga ko umukuru w'igihugu ngo kuba aboneka muri ivyo bikogwa ari ibintu bitari bikwiye umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evaristo Ndayishimiye akaba batanguye kubivuga aho yari yagendeye ku rundo wa gatatu igenekerezo rya mbere Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abanyagihugu b'igihinga mu ntara ya Mwaro aho mbere ngo yabasanze mu mirima aho basanzwe barimira ivyimbugwa bitandukanye araheza aranabaganiriza bamwe bati ivyo umukuru w'igihugu akora ni vyiza ariko nabwo ari ibintu yahora akora iminsi yose ndetse narije umutekano w'umukuru w'igihugu aba ari umutekano tegerezwa gucungegwa cane umukuru w'igihugu ngo yoba ariko arita mu kaga ngo kuko yama yagendeye intara zitandukanye cancane akaboneka mu bihuru n'amashamba ariko aragendera abarimyi n'aborozi ngivyo kandi birafise ubushikiranganje bubijejwe bamwe babifatira ko avuga ko ngari zomvo zituma n'umukuru w'igihugu rimwe na rimwe hari amajambo avuga canke hari ingingo afata nizubarizwe ngo kuko bamwe ngo bamufata nkaho ari umuntu yoroheje kandi ari umuntu batsuzugura ivyo bakabivuga bafatiye ku ngingo zimwe yagiye aravuga murazi ko yatanze nk'ikiringo c'iminsi 20 kugira abantu banyonoye amafaranga yari kubaka urugomero rwa Kajeke babe bashize abona iyo ayo mafaranga yagiye ariko gushikana n'ubu ntakirakogwa abandi babifatira bavuga ko kubona umukuru w'igihugu aboneka kenshi cyane ubikogwa mwene nk'ivyo bamwe bitako hari ibikogwa bito bito kandi ngo bifise ubushikiranganje bubijejwe ngo vyoba bituma igihugu kitazotera imbere vyoroshye ngo kuko igihugu gitera imbere binyuze mu mishinga minini minini bivurwa yuko rero ngo kubona aboneka kenshi kandi n'umushikiranganje wiwe wa mbere ataboneka ngo ari byo bituma abantu bamwe bamwe bubaha cyane umushikiranganje wa mbere gusumbya umukuru w'igihugu nkuko rero bamwe bamwe bagiye baraduha ivyumviro vyabo umwe yagize ati nge ndabona iyo ngendo y'umukuru w'igihugu idakwiriye nago ibereye umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu ni umuntu umwubahwa kandi ashobora gukora ibintu ariko akabikora mu buryo buboneka ko nyene ari umukuru w'igihugu ngo umukuru w'igihugu arisuzuguza cyane ngo nakamaramaza kubona umukuru w'igihugu yirwa ariruka mu mirima kandi iyo mirima ndetse n'ivyo abarimwo bifise ubushikiranganje bubijejwe nabwo ari bibi kuba umukuru w'igihugu yagendera barimyi ariko ntabikoreye kenshi kuko ngo biratuma abantu bamwe bamwe batangura kubona ko umukuru w'igihugu ari umuntu asanzwe ivyo rero jewe sindabishima uyundi ati nivyo umukuru w'igihugu ni mwiza aragendera abarimyi akamenya ingorane bafise gucyo akabasha no gutorera inyishu zimwe muri izo ngorane bigatuma abarimyi ndetse n'aborozi batera imbere nk'uko biri mu ntumbero yiwe ariko nubwo bamwe bamwe bavuga yuko bumaramaza ntabwo ari byo kuko umutware nyawe n'ubumenya izo aragiye bamwe bamwe bakavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibyo yama yakoze ari ibintu bisanzwe kandi ngo icyo atagihambaye kirimwo kandi ngo ivyo ni ibintu bisanzwe uyu ndati nibareke bunyoni yigaramire mu biro vyiwe atwara igihugu Evariste Ndayishimiye nawe azokwama mu mirima ndetse no mu misozi yirukanka igihugu kirafise abagitwaye bunyoni niwe ari perezida kuko niyo uravye kuno yubashwe biboneka ko ari we muntu akomenga mu Burundi uyu ndati ese nk'umutekano w'umukuru w'igihugu buriya ntabwo ushobora kubangamirwa mu gihe ariko araboneka mu misozi mwene nk'iyo igihe ariko araboneka mu mirima y'abarimyi umukuru w'igihugu ni umuntu akomeye cyane kandi yategerezwa gucungerwa umutekano nimba rero yama yagendeye imisozi yagendeye imirima biboneka ko aba ariko arita kuri songoye umutekano w'umukuru w'igihugu ucungerwa cyane rwose rimwe na rimwe birantera ubwoba iyo mbonye umukuru w'igihugu mu mashamba ivyo ni bimwe mu vyumviro vy'abamwe mu bantu bacu bagiye baraturungikira kuri ivyo vyakozwe n'umukuru w'igihugu biboneka ko abayagendeye birima y'abarimyi n'aborozi ariko bakanegura cane ko umukuru w'igihugu atahora muri ivyo bintu kuko na wiwe arafise abashikiranganje babijejwe iyo ari cene yifuza ko cokogwa abashikiranganje babikora kandi bikagenda neza
ahubwo cyo ko ndabona ubu uko ingorane ziba mu Burundi uko zingorane ziraba mu Burundi havamwo ikintu muri zo ngorane hazovamwo ikintu cyiza cy'icyizero ku Barundi ati kubera iki ndabona ugwaruka gwangajwe ukangara nakundi bona batamamwe bangahe bazafise ubwenge basumye ahandi bizosuma nibasubira inyuma uburundi bumera neza kurusha kubera ingorane abarundi bagiye baragira ubu abarundi barimo baraja hamwe bavuga ati turabona ibitwononeraho biri bimwe biraza bukebuke ubu abahutu n'abatutsi barimo baraja hamwe bavuga ati ubu twapfa ubusa icyatwononeye turakibona ingorane turazibona hari n'abambwiye bati nimwe mwavuga n'ibyo ubutegetsi gushaka ubutegetsi nibwo bwatwononeye ingorane z'ubutegetsi ntabwo ari ubwoko ubu usanga abahutu n'abatutsi bicaye hamwe bavuga rumwe nicyo gituma mvuga nti ntitwihebure burya amasezerano y'Arusha yarashizemo ikintu mu Barundi kuko igihe amasezerano y'Arusha yashyirwa mu ngiro neza abarundi bari babonye neza ko bashobora kubana bashobora kubaka hamwe bagashobora kugira proje imwe bagashobora kugira nka sosiyete imwe bakadandaza hamwe bamwe bakarima imirima yabo hamwe bagashingirana atangorane n'ubu bimwe biraboneka ko abarundi barimo barumva neza ko ingorane zabo atari iz'ubwoko ari ubutegetsi bubi ari gutwagwa nabi ari kutarya aho dashobora kurya ngo inzara ihere ko ingorane ari aho ziri abaje hanze baza bize n'abari ndani barabona jewe nishwaze yuko amasezerano y'urusha yagize camara imwe yigishije kandi abarundi barimo baramenya kuko se na rede ikora nuko bananya twigisha abantu ubwo rugamba turi muri go kandi ubwo rugamba rurimo ruratera imbere mu butandukane bwacu umwe wese arumva neza ko amasezerano y'urusha tugwanira ko riyo yosubiraho kikaba igitabo abantu basoma bagisoma nk'ubwuzure kuko na musenyeri mwe asoma ubwuzure ashaka kugira abakristo biwe arakahinyanyuriramwo akagira fugati ishashimikira ko cyane kurusha ibindi araje imbereho y'abakristo biyiwe turabye imibereho y'abarundi rero hari ibintu y'abatwara bashobora gushimikira bashobora gushaka gutwara neza bushimikira ko bigatuma Uburundi ngendwa Uburundi kera
mm-hmm.
Banyabarungu